Sifuna ukubhala u-1.501 njenge percent. Engoku into siyaziyo into basifuna ukubhala lo 1.501 over 100. Into ethetha singatshintsha simthi over 1 ngoba xa udivida ngwana akho nto etshintshayo. Simultiply ngo 100 over 100 ngoba u 100 over 100 ngu 1. Asitshintshanga ivalue yethu yale nto. Xa sesiyenzile kanje into ethetha uba sitshintsha nje uhlobo esiyibhala ngalo. So i-denominator yethu izawuba ngu 1 times 100 ozawusinika u 100. I-numerator yethu izawuba ngu 1.501 times 100. Xa siyimultiply ngo-10 la 1.501 umuva i-decimal kube kanye. Xa ngoba sifuna umultiply ngo-100 ithetha uba funeka siphinde sayibhekelisa la decimal sayiserayithi okwesibini ngoba simultiply ngo-100 and ukumultiply ngo-100 kukumultiply ngo-10 kabini. Ngoku izawusinika ubani u 1.501 times 100 ngu-150.1. Sesiphinde sayibhala ke le nto u 1.501 wangu-150.1 over 100 okanye ngu-150.1 kwizinto eziyi-100 okanye per 100 okanye 150.1%. Into efanayo leyo no-150.1%. So ufaka upercent wethu ithetha uba sigqibile. Into eyenzayo nje eyinye apha kukumultiplya u-1.501 ngo-100. Emveni koko ufumane u-150.1 ufake upercent wakho.